Beautiful people, if you are a South African couple over the age of 18, please put money at home affairs in your parlor. Unomfundo no Dr. Bahle sebemane bashadela sonke as a country. So nje nento engayenza njengamanje ukuthi manje niphuthume ne home affairs uma ungabe ukuthi usemsebenzini thola iphara la ngakini elizolo liyo QL wena ufika usungena nje nomuntu wakho nibhale nami ngiphuthuma khona njengamanje ngoba hayi as a country nje we all deserve to write on kuloya mshado ngoba bashadele bonke uyabona nje ukuthi ne budget ibisinele sonke samakhapuli asemzansi ukuthi singashada ngayo hayi yaze yabukisa ngathi ibhale yaze yabukisa ngathi ibhale yabona nje from now on ngeke uphinde ungizwe ngithandaza ngenye indlela umthandazo wami nje ngiguqa ngithi inkulunkulu somandla konke okushiwe unomfundo ngithi nami I copy and paste inkulunkulu ngoba ngiyabona ukuthi hayi mina ngithandaza wrong ngeke akona nomshado loyana ngazi ukuthi yini bengifuna ukuthi wedding of the year cha ngeke uye mncane kakhulu kulaba bebeshada kule weekend ngithi mina as your big sister ngiyan advisor la out of love ningayifaka imshado yenu mesibuza izithombe nisitshela ukuthi angazi u cameraman kwasha kwacima vele siyabaza o cameraman e South Africa bahlale be delay abenze izinto zabo sihlale silinde izithombe sibe sikhohle na ukuthi abantu bashada abanye baziba divorce izithombe ingakaphumi so nani ke phikani ngabo ningabe nisalo nenze izinto eziningi ningabe nisalo nisifakele izithombe zenu ngoba sizodlula nje ngokukhulu ukusheshe izithombeni zenu siqonde izithombeni zasebhali yo hayi hlale ngithi ngakungayibona imshado lo wasebhali ha and I don't think nasebhali bakuba ubona umshado nje yana bekufanele basayise bebanika nje i-citizenship bonke abantu bakamthiyane nabakamcoyi ukuthi nje cha nifike la e-country yethu nenze imanga nenze history yo hayi 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 hlale ngithi ngiyazazi izinto ngihlale ngiyibona kodwa hayi le yasebhali hayi bo guys nobonela umshado wasebhali noma nizwa ngendaba ha cha kuhlale kuthiwa kuyashadwa kodwa asikwazi lokhu yana onginjeyana hayi bashade ebhali zashada izingane man hey zashada izingane zashada zanekhekhe elihambayo kwamanje kusabuswa ebhali uyacabanga so nje thathana abantu benu ningabe nisalo nikhuluma izinto eziningi menifika nje home affairs nifike nithi sizokwenza leyo nto nibhekeke kodwa ama load shedding schedules ngoba uzothi uyafika uthole ukuthi the system is offline
angokana sekwane